Mwacha mwalo wa bia fase ka fa bia kene oni bi meriwa
eno kwa nala da meda me mana ya bia kene mkanala sin ya kene mwo na nko mele mwozo uvonda bia go uvonda bia be eba for the first time mana odun ko webo nde bia for the first time uvonda buru na night ka fa so nyae wekwe nkwa faji chugi awosi arugbo wa mba etu ade chi chi
ise
yeku musi na ebe obu na emeru papa wese ka ekene anke ka nka ye emeru ba
ise
mama ka ebe mu emeru gi
iju wa mama mu ke nulo nto na afa okweze mputa
okay
to agna yenso
mama million ya
Mwesi na game.
Nwa nwoke lolo nto nafo.
Eh.
Obato kwezi onwezi onweyi ihe o mere ka oputa. Ihe obu na na eri eri ka oputa, oputa. Nke ibe oputa sia, nke ya oputa. So mu awole okpo m na phone mu gbara bia eba. Mgbara bia kwa eba. Izi chakwa mozi ihe mele eme. Eme alu alu de na ya ha nchari ne.
Owe nyua ya. Afi o ne dia na alu mgba.
Osu fort.
And the honor go the afa am the afi ekwela aputa
ekwela aputa
and o mege no man ekwela aputa
ekwela aputa
o we bia nwe gba no mmadu gbato ba ya bi ve na afo we gbolu na afo onyo
ezo
nwe so na mmalu olu no ya anyo sisi ya
etu akod
akoda de da de ka onyo sisi ya
onyo sisi ya
ifa le me nwanne am Friday ki ifa le
Friday
ah dole ya ma ebe obu na emeri ocheta itiko okene no nwele nde be si le fake na Si ana kwa si ana ya dele amma.
Ise.
Si ana emesi ana obata ya bia kan tinye protection dalu. Okay. Kudi ba la pi nweta kwa yozo. Kedi wonye go bia kene.
O be yi ni ma nota ebini kan kpo bia with 20,000 margin na whatsapp.
Aya dele amma.
Ise.
Na kedi be mu amelu gwa.
Mwana go Senegal.
Ne
Ano go Senegal. Tafo and so since January mbatra. So yeni ne we see ke onwezi na gaga. So my brother season na ga be because nine e follow in Facebook. So we ga dro kwa na ga ji ga so leze moto ngoro leze. So biazi e ba se kai ro awele. So go ze na e pribo. So Senegal no zira ni bukite. Ko we hindi ne. Vice of company. So
okay.
So maybe last month. So we say this month. So more than maybe. So second year.
Okay. I go no. Una malivu nge me wele moto ego webia.
Yes.
Eweje we okun webia luo kite.
Enje de ego moto webia.
Okay. Unusi okite since yafu chukuza webele. Ifoma we mebe. We se kibia kene mwa kwa. Aya dele ge mma kezu maka ndo ozo maka na oblo so so focus
we nko za be go ndi nko ozo kana be
kwa go nyen nko za be go Thanksgiving aya dele ya mma na kere nke bia
na abia me ba na 29 January o mu no ya ba ma na na bai na ru ro ka ta to understand na e kwero so abia me ba the opportunity ba ga da kwa nkwa with ego aburo me bu na just ego na oji na maya that day akocha senkwa na rozi omori enwota so mma katakwa nose ebobu ni ya di uta na kam cho ibuni chapura chap obuna onche fuke mere mbuko se mere ke ke mere ka bo mere ko mere ka bo se chete no mere mu nke mu
okay bi aro aro
mbaro ru mo
nkwa ka bi akwe
ni ru mocha
okay mana bi fi kwe nkwa agwa agwa kwe nkwa
yes oh woman agbanu ki buto
Okay, Guago, Quenqua,
Guamoya,
Gabafa, if you quit them,
Baba Mafa.
A broke one mad nina Quenqua, give a man a mellow. Come a grand debon, if I don't a family famine, if I'm a de mellow.
Okay.
Now, what a fonda or naked, I like a baffa. Okay, we kiss you about you feel on his show with your missy log, we saw one more. So my noble na doctor me ola bo won ke obo typhoid obi e cause odisi enye wo obo typhoid o ya dem so e ya bia gbafa so since I di question ko nwa bi efe fu
omo be omo be because e mu en ku bu na obo na ebido na ebido go se na meji nuku te ya bi eba
o ya de lo
ko mi abo wa mi ha fa yota mana foro mi asi wa kan cho ya
ntapa cha lo mama ni ye kwe e me se ka gbafa ma ron wi fe body problem. And I never knew.
Until
okay, man, I guess it won the Thanksgiving, eh, Bataba?
Yes, we took my mom name.
I don't know. Yedica today. Yan and me favorite my match yedica today. The next day, clients mark one first one. Mwa go take one my apoku and watch about Yakum second one. Mana do to Yamaniano. Okuri goshim ego local, mana moon so much anna. Ego love lab will go to the mark and I'm give it area 10% of it with the ego sending.
And them and I look where go putta. Hotel ago nweta nnekwe ego nya bute list o kwenwe list unu vudu
afore ya mbu na lo ntia
ba almost 20 something million so no obele ada afube mo nya di meta amwa nwata
ada adero
obele oge nwe nebu ruo maka no fondi ya dola ko na ase ke lu ko si bulu obele ego ako nju maka ya ma ni ve mebu nnekwe ife o ka aka la ko na tokwasa di e nnekwe ive na emekwa mana ya de ti ve ni na net. I don't know about an animal for my melon.
He said,
oh, Jala, one of us, and my planet, walk, and to tell that to walk, which you not a quack or bind you have a lot of alone. Come, evil, and open all the way we can
be there, man.
If I know where we are, yeah, Miss Abu at one and a bullock or what? When you can't have all you pussy or until no. Yan no bog and dog or na. Pan on you look at that anyway. Over that Lawania, Imelufa, Maddo, Jisi Chuka, Sassia, 1,000,000 50,000,000. My tata name, ma, and Fabia Zini Lugu. Fabia can never like email. And even now, you also talk to me. You too, my father, you will live in the way back in the hill. Cause of fire, I better fuck with you.
Sir,
you have one now, Golova.
Sir,
and my girl for Conan now, all come back there. We have one chair going back on your beam ago. And my girl for Concanion now, all along ago. Macanola and a mess of Voyanish leather. Dig it. I had the loan of
my.
He said, "Carriage as Ivana, Macanonia of Nanguega, carriage Ivana." He
said,
"Where go, number one? Equilibrium where go, but mom.
Yes.
onwekwu ego ndụ ya ka dukwuo ịma na ọba ejite ana m ayọ ụnụ ka ụnụ ba ejite
ise
ifeọma ya emere ụnụ
ise
kele ọjọ ụnụ ji kele ebunu ụnụ ahụ a ga-adịsịrị anyị mma
ise
ifeọma mere anyị
ise
ifeọma mere anyị
ise
ifeọma mere anyị
ise
ka m kwuo ka ọ ya dị
ise
agwela bụ n'ọnụ dibịa ka ọ dị na dibịa gbọsi ọgwụ wele ile lọtara ọfọ ya bụ ọgwụ adịle ife na-emere m ive ife na-emere ive ekwumekwu ezumezu alọkwụ na-agụ nwa ọcha ala na-azụ nwa omeka ntị na omere eke na-abala olie mba ụnụ ncha ka m na-akpọsi ụnụ ntị n'aka na okwu m kama okwu m kwuru ahịa ele kama ibe dị ebu ofu mme maka na m oji seven virgins taa ile ekwu akwa dị ya niile
ijere
niile nkwuta ya gaziere ụlọ
ise
bịa dị ụlọ onye bụ ọjị o nwee ihe ọzọ fa chọrọ ka mmụọ mere wefa ya mmụọ ọ ga-emekwa
ya kpụrụ na-ebulu anyị
ebulu eri debe ebe ebulu nwacha na-adụga mgbe nwere ivu nchọrọ mgbe ọ na-anwacha 7 times na ya ọyị ive abụ ụnụ chọrọ ọ ga-emekwa
Ebe ọ na-asa
na-agba ya 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 na